wakoni koro wangu kwa kete episode wangu wadi live stream chakresa angwenu tieno higini pek nini mano Central African time 10 p.m. lakini kithi England mano sario 8 p.m. utieno
oken Central and East African time East African time
nabire East African time my friend yes and Central African time wawere mana kiwa nao
minus one.
Mano 9 p.m. Central African time. Yes, kedi Lagos Nigeria kada South Africa. Mano korongeni and sadi sa chiele wanyi. Korongeni ya to record a live stream. Kusanya wa demi wachina?
Wachina yego Onagi Republik. Wana kode tibim. Wado wado nyokanyo on Friday. Wacho ni Friday. Mana kako njiri yose wachina?
Yani teacher beat.
10 p.m. Iwijo 10 p.m. nyaka. Midnight. One code. Live. My life. Tawanagi meal. Tawanagi acting. Tawanagi humor. Hey, yawa. Ani bele kodwa. Luos. In Kenya and diaspora. What it do?
Toparunia. Kit bandole wang samachon. Koponini gi wifi.
Pum.
Topong wifi be wang samachon.
Tukendo uchaku team niya. Bede gigi moro matine ufuko minyalo dero na Onagi Republik.
Mimo sogodo ja thom. Namba ni kanyo mar simu. Mimo sogodo ja thom. Inyalo muso ja thom. In fact, email be koro adaketu nu email kanyo.
Imende diori. Imende di jo donjo kanyo mangeny mali.
Todong email nya kwa keti nikech pesa moro ma diaspora. Pesa ma diaspora cha dongu biro gai ginene. Gichadu mna ngoma miyoro kwa pesa ma diaspora.
Wave.
Western Union.
Tinga gimoro mathis nikech welo ng'eny ka lo. Mandri maberber.
Welo chalo ndo.
Welo timo nduoko.
Mjeni anafanana na odongo.
Koponi wi di will gi gimose wacho. Par ni tarik 12 the 12th.
Yani this of, Friday.
Yani this coming Friday. Tarik 12 dwe mara uchiel. Sa ngwen e wange. Kachacha Onagi Republik.
Onagi Republik.
Friday 12, 10 p.m.